Lesa wesu Pareni abala ndabonse mchalo Mubakoshe Bakwate amaka lesa wesu Hallelujah
Kata lesa na mirumba